Ngoku sizokuqala i-derivative intuition module. Ke apha sizokufunda ngantoni? Sizokufunda ukuba i-derivative yintoni. I-derivative ke kukuthambeka nje kwintoni kwe-tangent line yethu ethe yancamathela nakweyiphi na i-point kule graph yethu. I-tangent ke yintoni? I-tangent ngumgca othini oncamathela kanye kwi-graph yethu okanye kwijiko-jiko lethu. Sithi xa siyibiza loo nto sithi yintoni? Yi-tangent. Uyabona apha kule graph? Sinamachokoza amaninzi. Kula machokoza ke siyayibona futhi le graph ukuba ijiko-jiko njengoba sithi yi-curve xa siyibiza. Ngoku sizawufuna ukwazi ukuthambeka kwe-graph yethu kwichokoza elithini okanye kwindawo ethile. Siyabona xa sithe sabeka xa sithe sajonga eli chokoza lethu li-orange pha, sabeka into umnwe wethu phaya, siyabona ukuba ijika embe orange lomgca ulapha emazantsi. Ithi ke loo nto i-gradient okanye i-slope salomgca ngu-zero ngoba elachokoza liku-zero. Ewe, ngu-zero nyhani ukuthambeka kwalomgca ekuqaleni ngoba ibileli placa. Ngoku xa siye silinyusa eli chokoza lethu libheka phezulu, siyabona ukuthambeka kwantoni kwale graphi okanye kwalomgca wethu kuye kuthini kunyuka. Sithi ke ngoku i-tangent yethu, i-slope se-tangent yethu siyathini siyanyuka. Ngoku sitsho sifumane intoni i-slope sale graphu kule ndawo kweli chokoza. Ze ke ngoku xa sifumene islope sale graph sincedwe yintoni? Yi-tangent line yethu. I-tangent line ngulaa mgca ke uyithini ungayinqumliyo kodwa uyincamathela kanye kwichokoza elithile intoni? Igraph yethu. Siyayibona ke islope sethu okanye ukuthambeka kwegraph yethu kulaa ndawo ngubani? Ngu-24. Ukuthambeka kwegraph yethu ku-negative 2 ngubani? Ngu-24. Ze ke ngoku xa siphinde sijonga ukuthambeka kwegraph yethu ku-minus 1.5, siye sinyusa into yethu sifumane i-tangent yethu. Siyayibona ke ngoku islope okanye ukuthambeka kukantoni kwale tangent line yethu sifumana bani? U-13.5. Sifumana u-13.5, ze ke ngoku sigqithele kubani ku-minus 1. Xa sifumene i-tangent yethu siyibona i-gradient yakhe okanye islope sakhe, naye asinike bani? U-6. Siye sibona ke ngoku i-gradient yethu okanye ukuthambeka kwantoni kwale graph kuyehla. Siyabona ke apha ku-0 le graph ihleli daxa phantsi ayithambekanga. Yiyo ke loo nto i-gradient yethu okanye islope sethu apha ingubani? Ingu-0. Ngoba kule ndawo ayithambekanga igraph yethu nokuthambeka kwayo okanye islope sayo ngu-0. Xa sele ke ngoku sigqithele siyabona ukuba islope sethu siyaphinda siyathini siyanyuka futhi iye ithambeka igraph yethu. Kodwa ke ngoku siyabona apha kule ndawo xa sesiyifumene i-tangent line yethu senze i-tangent line, laa mgca uzowuthini? Uzowuncamathela kanye okanye uzowunqumla kanye kwintoni? Graph yethu siyabona uba sifumana i-gradient engubani? Engu-6 pha ku-1. Siye sibona ke ngoku ukuba pha ekuqaleni i-gradient yethu okanye ukuthambeka kwejiko-jiko lethu bekusihla. Ngoku i-curve yethu okanye ijiko-jiko lethu iye inyuka intoni? I-slope sayo. Ze ke ngoku siphinde sibone i-gradient ya-tangent yethu ku-1.5 sifumana bani? U-13.5. Siphinde siyofuna i-tangent yethu kubani? Eku-2. Sisifumane ubani? U-24. Sibe ngathi siyayihlisa kancinci sondele. Sisifumane ubani? U-24. Ibe yintoni ke lena? Ibe si-slope santoni? Selijiko-jiko okanye sale curve. Siyabona ke apha sikhange sifune i-gradient yethu kuyo yonke indawo elapha kule curve, sijonge nje kumachokoza okanye kwiindawo ezibalulekileyo. Kwasagqampagqampa ke khange sifune pha, khange siyifune i-gradient ekubani? Eku-minus 2.5, izinto ezinjalo. Kodwa ke ukuba besenze njalo, masithi ubana besiyifunele i-gradient eku-0.5, siyabona ukuba ibizoba pha kobani? Ibizoba ngaphezulu kancinci pha ku-1. Ze ke ngoku siyayibona i-tangent yethu ibizwa ma ne-gradient engibani epark o-1 itsho ke ngoku ihlale phi apha kule graph yethu intsha siyizobileyo okanye kule curve yethu yantoni ye-slope naxa sithe sajonga intoni i-gradient eku-2.25 minus 2.25 siyabona uba besofumana bani i-curve yethu ibizaba ne-gradient engubani engu-30 kodwa ke khange siyenze loo nto kodwa le curve yethu intsha iyasinceda ukuba sifumane intoni i-gradient yala graph yethu yokuqala ndawo yonke yiyo le nto kubalulekile ukuzoba le ntoni le curve intsha enkosi.